TV yakho. Okay, nebona. Yenza nayifuna ukuveza imapicture ne. Ithini ihambe nayo ne? Eh ngizobuya athi ngibona Tuesday andze later Tuesday. Oyenza igizi yakho. Wayifuna ikhiphe imanzi. Okay, ithini kubheke. Yabona le nto akhe yenza ukuthi imanzi yakhe igodole. Ya iphele irabha. Ithini kuyenzele yona khona manje ne? Ngicungulethene istebhisi. Yabona isihlahla sakho ya. Nesibona sikhulile. Andizokunqaphulela yona khona manje.